Today we are going to play with Dr. Oak and Spider-Man.
Ha ha ha, I'm the powerless one in the world. Ha ha ha, the boy said. The rebuilding dun dun dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun.
Spider-Man, Spider-Man, please rescue us. This Dr. Oak is coming to destroy all the buildings.
I'm a tiny bug.
Ha ha ha! Who are you two?
Da 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 da